Tayatha Bekanze Bekanze Mahabekanze Ratsa Samukate Soha.
Hey. Hey, yeah. Hey, yeah. Thế ya Hey, yeah.
Tayatha Bekanze Bekanze Maha Bekanze Ratsa Samukate Soha Tayatha
Hey, yeah.
Tayatha Bekanze Bekanze Maha Bekanze Ratsa Samukate Soha。
Hey, yeah.
Tayatha Bekanze Bekanze Maha Bekanze Ratsa Samukate Soha.
Hey, yeah. Thank you.
Tayatha, Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze, Ratsa Samukate Soha. Rattasamukkatesuha.